Kwelinye icala liswelekile igosa eliyintloko yesigqeba elinqunyanyisiweyo kwisibhedlele sasethembisa ugqirha Ashley Mthunzi. Oku kunqinwe lisebe lezempilo laserhawutini ebutsheni banamhlanje lisitsho lisithi ugqirha Mthunzi ubhubhe ngolwesibini. Lo kaMthunzi wanqunyanyiswa ngo-Agasti ka-2022 emva kokuqaliswa kophando phakathi kwezityholo zinobuzaza malunga nokukhutshwa kwethenda ngendlela mnyama kwesasibhedlela. Okanye ke isithethi sesebe okanye intloko yezonxibelelwano uMutaladala Modibu uyacacisa.
The department has learned with sadness about the untimely passing of the CEO of Tembisa Provincial Tertiary Hospital, Dr. Ashley Mthunzi, on Tuesday, the 23rd of April, as announced by his family. The department extends the deepest condolences to the family, friends, and colleagues of the late Dr. Mthunzi, as they navigate through this difficult period of mourning.